bugya bigya berekana ngo turabagenze oya mwewe sarazi cyo arakora ronde hanyuma tubireke ivyo bintu tubireke tuwe ku murongo dukora akazi akazi twagwize kweri tureke ibintu byo kuvuga ngo naka no umucuranzi wari wese agusavye featuring korana nawe.
All right, so guys, we have the office. By the way, Trafiso Mutu, I'm Black FM, I'm on a Yuko, and now I'm going to go back to Lolilo, Simba, Nare, Chambara Burundi, Mzizi Waji, and I'm going to make Muziki Burundi, Yakote Vinci, Yarangu Vinci, Ariko Kandi, Abanda Abiko Anubundi. You know, the kind of one that do my hit meshi, you know, the Mubarini, you know, because I want to come up with the Akazi. No one wants to come up with
the Akazi. It's a good big new one, bid. Have you okay, Ranya? Niwe wa reka tuvuge gucya mu kirundi dutsi umufubuzi wafubuye ama video kuko ico gihe hari ama video zo muri RTNB ama fondi meshi me igihe no lilo aziye yajazanye indi couleur ya image video numérique kuko ico gihe twakoresha video analogique sinzi kuvyibuka
ndavyibuka cyane gose nega ndabizi yo mpavu na ivuze
ifako tumasiona
neza cha Mr. Talk
yes I ndabari mutije mwese muri komoro tumviriza muri Black FM ngabangyohewe ndi kumwe na Big hamwe na Kivodo
ari kintu kya umve ko washite muri Black FM bavuga ngo money was a kuno. No fuka manga sega. Gashimiri mana. Yo ya muje nawe. Yangiri yubunu. Musa nirirenga.
Musa ninyenyeri. Na mukobwa mwiza nkawe.
Ndaronga Musa na hono jamu manga.
Ariko Bigi. Ariko Bigi iyo onye iyo wewe niwe bice biracya kuri wewe. Je ndafise rero iyindi rero. Ndayikubwire Bigi.
Munu munyi cunerefona nkagenera kukubona imana nituzigama umusurizi natuzobonana shaka kubirwande yawe ngaguhiga ngakubura nkagenera kukwegera ndi mugasimba bikananira bega mamizo kubona ryari usumana gura musozi bona basi babaye benshi bagateranya kuri iyi si bimba matwizo ninja vi zifuza kukubabaza zifuza kuguteranya kutwononera ubuzima sampursa maraso yanje
sampursa
marira yanje
sampursa
rubavu rwanje nyina w'abana banje
Bigi tukiri ngaho nyine mbere ko twinjiye ku ndirimbo shasha ndakubwiye yuko Lolilo dukuye bajya ba Monseigneur Jisima Rasanikiye dukuye abashazangendo tukabakuramwo nubwo twari bwa mwumva ico gihe nga mu Burundi wa mbere yazanye Afrobeat aha muri nouvelle génération niwe muntu ashobora kumasiona niwe muntu yazanye nico bise Zouk machine moderne Lolilo sinzi kuvyibuka
Kume kwa amawadi ya tukora yosu. Afro-shock, zukumo.
Awadi ni kuwela kusama tazima.
Video.
Nekanda kubile.
Nukuwela zerera hejuru mumuyaga.
Akani kanu kwa kabigi. Niu ya zanyi cho vita techno rap.
Kabis.
Urabyumva
kabisa. Uya mash.
None gashaho jewe. None cyenda ndabigeze gute mu kubisigura.
Ikibazo dufise mu Burundi kubera tutabona valeur y'umuntu. Tutaraba ibintu yakoze yakore igihugu. Bakama bavuga gusa ujyanye oh kera yari gutya eba yarakomeye. Mugabo nibabona ko niwe abizanye. Nibabona ko niwe yuguriye iyo miryango. Rero ico kibazo vraiment mu Burundi turacyagifise. Kandi ni imyaka myinshi kugira ngo bitwinjiremo mu mutwe dutangure kubikoresha bizodusaba umwanya muremure
Lolilo mbego twinjira cyane subira kandi unyibutse za nkingi zitanu umuntu ashobora kwisunga kugira abe umu artiste nyawe
ya utegerezwa kwanza kwisonera umva kubaha ya icyo iyo ni ya mbere ya kabiri utegerezwa kuba ufise talent ndafise talent ushobora gukora akazi icya gatatu utegerezwa kuba ufise udufaranga two kwifashisha duke kugira
ubandanye
akazi icya kane utegerezwa kuba ufise kwihangana udafise kwihangana Loliro yataba afise kwihangana yo yahevye kera umuziki parce que Loliro ya buri munsi arihangana baramushira inyuma akemera bakamuponda akemera bakamutuka akemera rero arihangana cyane ica nyuma nico ca gatano ufise chance burya ndafise chance nyinshi chance fise ni nyinshi cyane weriyo ntabafise chance ushiko no munsi sinari kuba nkiririmba
wow ariko Loliro tukiri ngaho nyine nashaka kumenya usanzwe uri umunyanyuga itandukanye ibyo gukanika imiduga urabizi hanyuma ibyo gukora business guhanahana amasoko mujye n'imiduga urabizi kandi kindi kigezo kukindi nuko niyo bavuze byirimo n'ubworozi tukuraje neza tosho gusa kuko bari bavuze korora Loliro icyo kintu kikugumiza mu muziki kandi wari ufise ibindi bintu wari gukora ukabaho nka Loliro muga mu ndi secteur uyumvira ko ari giki
navuke mu muziki mama wanje yaririmba ama gospel paramuzi ni Chantal Chantilly yaba agati ya Kamenge na Chibitoke kujya gatano ego ahantu bita kuba Kenya kubera mama aravanze mu Kenya n'umunyarwanda ego kuba Kenya kujya gatano ubunye bagiyeyo barasanga inzu irahari na grandmère aracari ugabo mama yagi rafu ego hanyuma papa wanje yari umu DJ yari umu DJ kandi nawe ya pratika nyene gitari yari rimba turese ivyo onye papa yake ni umupira yari umu star muri Inter FC abandanya aba nani umuntu umu entraîneur muri Inter FC mu muzinga urumva ni ibintu byinshi papa yakoze
bivuga ati rero yapfuka mu ryango
w'aba star
w'aba star
grandpère yari umuririmbyi nyene yari afise u groupe yitwa Jasmine yo mu Buyenzi we yari mu president abatante banje bose baririmba muri Jasmine rero urumva ko muziki muhira na usanzu uhari sije na uzani muri family na usanzu uhari
ego Loliro biragoye umu artiste nka wewe yigeze kuba agaragara nk'umu artiste umwe rudende mu gihugu hanyuma hagaca haza abandi ba artiste bamwereka yuko nuwo turabana muga turashura kujyana tugaherekezanya bagaca bamukorera amakosa ariko akayihanganira nashaka kumenya uwo mutima wo kwihangana wowe ukurahe hanyuma ujera gute
en fait Loliro numu papa afise famille afise abana batandukanye abana banje ari giye bakora amakosa sishobora kumwanga umwana wanje ngo kubera yakoze amakosa ahubwo sebora kumuhanura ngamushira ku murongo cyangwa ngamureka wenyine akire tuva akabura ko yakoze ikosa urabona rero abo bacuraranzi bose na bana banje bavuye muri Loliro yatari Loliro ni bari kuririmba ico kintu barakizi très bien ndumuvyeyi wabo nje navya muziki mu Burundi rero abo bose batuka bagira iki bakambwira nabi bakagira iki na bana banje rero nukubareka umusuri zina bazobona valeur yanjye bazobona ingufu zanjye rero nico kintu cama kimi ingufu buri munsi banuse cyangwa bakambwira nabi nca nibuka ko ni jewe nakoze uyo muziki yego ni jewe na ukoze nje nazanye video mu Burundi ni jewe nakoze ibintu byinshi nje nari umucuranzi wa mbere kuva nganga cha hanze ukorera mu bihugu bitandukanye nga Belgique Norvège, Danemark, Suède, Irlande, Jenaru Ambe. Jenagi kuduzi drapo hands. Rero icyo kintu maze kukishiramo ku mutima. Ngamenya iki kintu njenagi koze. Rero ivyo bintu birashira hasi aca niyumvira ngicisha bugufi hanyuma nihangana bintu bikagenda ku murongo.
Neza cyane.
Loliro. Uri mu bamwe mu bavyeyi badatinya kubwira batoyi babo kandi bakababwiza ukuri mu gihe mu Burundi tuzi neza yuko dukozwe mu mico yo guhishirira no guhishahisha wibaza kugira umuziki wacu uteri intambwe ego twarateye intambwe muga turishyurize basomwe na gatoyi aho
twarateye intambwe nyuma turasubira inyuma
turasubira inyuma kandi kubwira dusiye ka dutere kandi intambwe hama turishyurize aho turi ko bigenza gute
icyambere na mbere turekubyaga Haizi misi ndiko ndabona bigira ngo turakundana abacone nibakundana bare kujyajya hajye umwe wese ariko ara profit wundi turabizi très bien turabizi très bien
mu majambo ake ntaguciriye mu rolilo
ya
uti umubano mwiza hagati ya wewe na Big Fizzo ndakitorereko
si jewe na Big si je na Big Fizzo gusana Satu B na bose na Natasha nande burya n'ubujyaja
ariko urukundo ruhari
dushaka dushaka ko gutera imbere tureke ubujyaja dukorere mukuri twuguruke ku mutima tuvuge uno munsi rero ikintu utegerezwa gukora utegerezwa kuba mukuri dukora ibikogwa tureke ibintu by'ubujyaja ivyo kuvuga ngo turakundana c'est vrai na u na muntu yangu wundi mugabo bujya bijya berekana ngo turabagenze oya mwe wese arazi cyo ariko araronde hanyuma tubireke ivyo bintu tubireke tube ku murongo dukora akazi akazi twagwize kweri tureke ibintu byo kuvuga ngo ngo naka no umucuranzi wari wese agusavye featuring korana nawe mutugire ingufu tugira urubumwe duteze imbere igihugu cyacu c'est vrai ico nico gishoboka
ndumva mukorere hamwe mushize hamwe neza
cyane tureke ubujyaja dukorere hamwe
ari gitamo cyabaye ndiko ni so ku kibazo ubona kivuda kubajije gitamo cyabaye ciswe a Burundian hit and success
yep
niho waruye
yego
ijya nyifato no vuga yuko yugushira hamwe aririmbye cyane ugya mugenzi ya mugiwa ushanga aririmbye kuri umuha ikigwa cyagute kugira ngo turaye ko twufashanye no muziki w'urundi
ujya mu sister cyambere na mbere ndamushimiye cyane afite ivyumviro vyuguruse n'umukobwa nyene abona ko ashobora guteza imbere igihugu cyiwe kandi ico kintu ni kintu gikomeye cyane yakoze vraiment ndamushimiye cyane ni hotel ni restaurant
Beirut
voilà Beirut restaurant kijya kintu mwakoze tuzofa tukibagiye ijya mwarandikishije amateka
tubagira mu kinama
voilà hanyuma Black FM Black FM mu kinama mwakoze amateka adasanzwe bijya bintu mwakoze nimwe mwatanguye bijya bintu hanyuma Beirut irabibona nawe irabishigikira mugabo mwese babiri vraiment mwakoze umuti mubandanye kwintu birateza imbere umuziki haje ni ubona talent y'umuntu nubona umukomeye nudakomeye tureke ibintu byo guhishahisha ngo naka kubera tumuzi yavukiye muri vire cyange naka kubera ava mu gasozi naka ngo niwe tutegezwa gushirako no shira tala shira ingufu umuntu ashoboye akerekana ko ashoboye amajambo tugashira pembeni ibikorwa tugashira imbere ego
ico nakibajije nisuze ku bitabo byagiye bavyo no mwaka wagiye uba mwaje mu vende burya rorilo amajambo yafutswe urayumvise ko hari abanyamahanga baza gutura mu Burundi cyo tutagenda burya nkaro nawe cyo kintu kivuga ku iki ku buryo yoshikiriza ikintu uvuga yuko sino gishik siko agitahuye neza ariko
ndagitahuye kabisa abacuraranzi bavuze cyane kuvyerekeye amahera abanyarwanda abakenya abatanzania abagandi bazanga bagatura amahera bakayatwara hanze
bwa twenze nitugenda
nitujayo bien sûr dushobora kujayo gute wojayo umuziki wiwe utarashika hanze gute wojayo guverinoma yawe nyine itarakwemera nurayereka kushoboye gute ucayo utararonga ukuntu uva ngaha ukaronga konsere yo kuja hanze Etats-Unis nuronge visa uri umucuraranzi w'igihugu mbere twarabisavye na bavyeyi bacu abadutwara
ariko wabisavye ko bamaze kugenda ico nyinshi n'ibisazo visa yo korohera
no ariyo konsere shika nka zitatu
zasivye
muri Etats-Unis Canada na Australia nabuze visa
kandi maze kugenda rero
badufashe ego maze kujayo wagiyeyo ni kera wagiyeyo kera présent urafise ya passeport ye no na ofise ego rero igihugu cyacu iterezwa kudufasha tukaronga ama passeport diplomatique cyange bakatworohereza tukaba turonga izo visa facilement
bitarize kugorana muri make
voilà
twaza soko kwa sadu byamaze kwironka
yo kujaye
afise passeport diplomatique
vagari
yarose
urisir
ego nayibone
okay oui
biko biragenewe bwa yarose francine yo saba munyuma sadbayironka na manager yabayo sose ari babiona shaka
aho kese
so bivuga yuko nabandi ngira ngo
yego
nabandi yabanza
iterambere ngabo ico kintu vraiment bari kugikorera parce que twamaze gukora vyinshi muri kigihugu twamaze kugwanira cyane iki gihugu kandi turacyakigwanira ku no munsi rero badufashe ivyo bintu tubironka parce que namaze kurata cyane amakonsert menshi cyane kubera kubura visa rero ikindi kintu choteze imbere bajya bacuraranze bava hanze bakaza nga gukora concert si bibi baze vraiment parce que turabareka bakaza ngaha ni kubera bace ngaha ni kubera igihugu cyacu kiri mu mahoro turi mu mahoro ntangorane iyo bari kuza ngaha
bagasanga magerna
iyo basanga magernade bari kuza ngaha
ni byari gushoboka
muri gushoboka rero bace ngaha kubera ariho amahoro ukuvuga ko igihugu cyacu kiri mu mahoro hari ibintu biriko biruguruka rero nibaze ngaha dukorane epurta umucuraranzi atagiye muri zo concert hari abandi bantu bajamwo hariyo aba bodyguard barajamwo abanani aba server barajamwo abanani nabantu benshi binjira muri cyo giteramo bakaronga kanoti rero ico novuga ni iterambere mu gihugu cyacu nibindi bizose
warasohotse hatandukanye reka fate kwanza ahantu hari haguye cyane mu buzima bwa Lolilo ni muri Kongo ahantu bita imisisi imisisi kuri Lolilo na ahantu haguye twese no kuri Lolilo buri muntu wese afite uruko rwirabura na ahantu haguye kugenda ko na ahantu ushobora gusanga problems na kwa ni mingi okay imisisi muri Kongo waragiyeyo warashoboye gutembera mu bihugu bya Burayi ico gihe mugabo kandi no muri kubu warasimbiye i Dubai kumbure utubwire gatoyi uko siyo twari turi twebwe ariko matwa dusumira waratwereka amafoto Lolilo dushaka udushire mundi muco i Dubai bagufashe gute hanyuma bakubona gute nka Lolilo muri ibyo murundi
ndagushimiye cyane kivodo kuri yo nani umbajici cyo iyo question umbajici cyo kibazo ndavuga ko Lolilo ya Dubai gukora umuziki kandi nashitseyo vraiment abantu wayeyo ndabashimiye cyane Batman ndagushimiye cyane kubona washikanyeyo hanyuma Pablo Tiken ndagushimiye cyane kubona ukuntu wamfashe neza nk'umuvandimwe urafasha mbaho neza mu mahoro kandi sinzofa ndabyibagiye Lolilo abafanzi biwe i Dubai bari benshi cyane bari bamukumbuye ariko bakumbura Lolilo wa kera nibakumbura Lolilo w'ubu
impamvu yari yahe
impamvu ni kubera indirimbo z'umuziki wo mu Burundi nushika kure nushika hanze nguko Diamond Platinum yabivuze nushika kure kubera ko udashika kure imvo twamaze kuzibabwira twabuze amapasiporo twabuze ibiki twabuze visa abandi bafise uburenganzira bwo kuja hanze hano hose rero hariho ama blocage hariho ama mur ndashobora kucamo ngo dushike kure
ubwo ntizi yabiva kuri qualité na production y'indirimbo za
gikora no ça n'a rien à voir na qualité imiziki yacu ifise qualité ifise uburyohe ifise gunziza vraiment icyo kintu ndakizi très bien nage mu Rwanda ifise 15 bafata nk'umwami bavuga icyo mwana wo mu Burundi aririmba et pourtant abacuraranze bose ni bari bahari ariko bakunda umuziki wacu gushika no muziki bimama twe barayifuza mu Rwanda narababaye iravuzwa mu Rwanda none ikibuza umuziki w'ubu kuvuzwa hanze ni giki ni kicya ubura kwitahura abacuranzi bo mu Burundi bari mengo bari muri competition buri munsi umwe wese ashaka kuba umugeneral undi ashaka kuba umukoloneli undi ashaka kuba je ne sais pas gouverneur oya ni dukeneye ivyo bintu vyanyu vya guverneur vyande oya dukeneye muziki dukora akazi twerekana ibikogwa imbere amajambo inyuma aho tuzotera imbere
aha dusubize gatoyi i Dubai kuko nabonye amafoto haje abirabure abarabu abazungu muri kinyagero Lolilo uri kuri podium byagukumbuje iki mu buzima bw'iwawe bw'ingendo mu bihugu bya Buraya nka Lolilo
vraiment narakumbuye cyane merci cyane nakumbuye ubwa mbere nari umupeti ngava ngaha nyakwigendera president Buyoya yampaye certificat akamba n'uburenganzira bwo kujya hanze arandira indege ngenda muri Holland sangayo association yitwa ikibiri yabavuze ibingoma babuyoya baranyakira ngira yo concert idasanzwe kubera indirimbo yitwise reka kwica mwene wayo
reka kwica mwene wayo reka
kwica mwene muci buno reka wihora incuti reka ugaho nyumujyango ego iyo ndirimbo yarashikanye hanze hanyuma nari nyiri muto mbona bazungu bara bariko barasara baryohegwa mu muziki kubera bonheur yo kubona umwana nkanje ndirimba imbere yabo abarundi abanyamahanga batandukanye batumva ururimi rwanje mugabo bakaryohigwa rero icyo kintu cyarankumbuje vraiment mahanga
neza cyane lolo dushaka kugaruka kare mu Burundi tuve mu mahanga tuze mu Burundi ino generation shasha ko bavuze uti twe ndimbo zati zishika kure bivanye na generation 2023 tujya turimo uri kwa no generation bakora akora bubu ndiko bwa ba dramati ba double j bakiri ku bande nabande no generation shasha uri kwa bari gukora akora mwebwa muri aba legend of course nubwo bigenda gute wavuze ko gushira hasi kandi bada yukora ariko still you are the region barabiza abantu bose kuri hajya ariko bana bagomande bakora
kandi barabizi ko naho tugenda kuri stage baremeye wa munsi narabereze ko ndabakuriye
kandi se wabo
ndabaruta bose n'abapeti banje
neza cyane bavuze ko barakora ubona umuziki wacu baza gushikana mwe mwa ushikanye mwe n'umuntu waca kwanda bizi ariko dushaka kumenya
abapeti bacu barakora kandi barafise ingufu barashoboye bafise talas tandukanye kandi zikomeye cyane abarundi vraiment twemere ko dushoboye turashoboye turafise impano zikomeye cyane rero abacuranzi biwacu bashire mu ingufu bareke kuboregwa sixe kubera usanga umwe asohoye indirimbo cyangwa zibiri akabona ko ngaha bamaze kumumenya akacabona ko ari umustari arenze et pourtant narakorana un quart de mia un quart narayikora rero
babade bakora
akore
akabazo ngafise karaha anye demi si seti witi tuki mazani mboza chwari anye za mwengwe na wabik fizikia mwa jinaso ya anyo nye mginja mguanda mkinja mni uganda kutuwa tiko tukigeze ku kubona badamu za famita zaza kusa kolabo alikipa famita zaza kusa kolabo esike hoba kubara kora ubona zo shikana kuri ya nego ya mwaimu chama wazo shikana hami mwaimu shikanya
mwaimu wazo shikana kandi bazo shika kure gusumba je ndavyize parce que umuziki ndawuzi umuziki umeze nga escalier ushobora kuduga cyangwa ukamanuka kandi je suis sûr et certain ko bari ko barakora bazo shikana kure uyu muziki ndafise confiance kuri bo mugabo gusa icyo ndabasavye bahindure comportement bahindure ukuntu bari ko barakora kubera bazohera tufise abacuranzi benshi ga batanguye twese twemera ba wise designer ba nani n'indya mungu yaririmba mu kanyosha
Berry Music
bari baje mvuga ego rero turafise abacuranzi mugabo basubiye inyuma kubera iki basubiye inyuma parce que baraborewe six babona vyose barahejeje babura gukora rero na ba dramati ba double j bakiri ku nuko nyene bamenye ko ariyo ababakuriye ushaka kumenya ikintu egera ugukuriye akwereke inzira so kuvuga ngo turabishoboye natwe navyo ari ibintu utashoboye
ariko
mugabo wowe ariko
ari ibyo uzi mwewe
voilà ari ibyo tuzi n'ibindi tutazi rero abacuranzi biwacu vraiment barashoboye kandi bafise ingufu mugabo ni burya bumwe twuguruke mu mutwe dukorane duteze imbere igihugu
neza cyane
ko muremere ko je tuzaba kubijanye niyo ndirimbo twirinde inda zitifujwe nashaka ndakubaze nashaka ndakubaze gato yilo lilo wewe uri umuntu usanzwe ukurikirana indirimbo z'abandi barinjye bageze ibi wawe umuririmbyi mugenzawe yarasohoye ni album ni EP ubuvuba gusa ari ku mukenyezi nashaka kumenya urukurikirane rw'indirimbo nk'eyi z'umuririmbyi Shani Queen ubu baragize amahirwe yo kuzumviriza
oya
kubera iki
nazo numvirije parce que umwanya ndimwo pour l'instant je numviriza abacuranzi bo hanze uriyo kumviriza abacuranzi bo ngaha
inyungu ni iyihe
inyungu kubera numvirije hanze level shitsemwo niyo kumviriza ishaka shike hariya abandi bari pourquoi pas diamond platinum ari hariya jendinga kandi ijya hejo twari kumwe
wora musumbya n'izina
wala namusumba n'izina rero ntegereza kumenya erere yanjiriye nasitariye hehe